masu shari ka samu ga alkhairi ka lullube mu da annuri Allah mai sari kai mana sari da masu shari ka samu ga alkhairi ka lullube mu da annuri Gonna go shemas Allah be samu kunya Gonna go shemas Allah be samu kunya Gonna go shemas